kai kahe ke ona puai ea 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 no ka vika ea o kahe ke ona pua ea no ka vika ea Kahe kea ona pua Kawila maka ikina ihe Mala mala mahapa ie ie Ea 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 Kawila maka ikina ea Mala mala mahapa Kui e ka ono pele ka ni e he Ho'olo he ke kui ni o palani e he Na vae ka pua iluna e he No ka pa'a ke a he mā kua e he Ea ea ea